akusungwa ngoba umsike azo athathe kanjima uzithiba zani ukhanje
ngiyani